Nā te whakatūwheratanga atu anō o ngā kuaha o tēnei whenua ki te ao, me te tūrakitanga o etahi o ngā here kōwhiori. Ko wāte anō te ahurei kiriata Māori e kia nei ko te Māoriland Film Festival ki te pōhiri i ngā kaihanga kiriata iwi taketake ki tēnei whenua. Hei te wā o Matariki ka tū te tua iwa o enei ahurei ki Ōtaki, a ko tahirau mā ono kiriata ka whakātūria noroto mai ngā iwi taketake ko tahirau 32 o te ao. A neira a Regan Paranihi.
He pito mata, he pito ora. Koeira te kaupapa mo te ahurei nui o Māoriland.
Me kaha tātou ki te poipoi I te pitomata kia puawai.
Tōna 30 paihēneti o ngā kiriata ka whakātungia ki te ahurei no ngā ringa kiriata Māori. Me te aha, mo te wā tuatahi, tokorua ngā kiriata he reo Māori.
Ora mai, kia hoki ake tāua.
E tino hikaka hoki ahau i te mea, i te puake ahau, i roto i taua kaupapa o te whakatupuranga raumano. Nā reira, ki te mātakitaki i nei kiriata Pākehā, kua tini ki te reo Māori kia mātaki ai o tātou rangatahi Māori.
He ahurei wa hoki te ahurei o Māoriland, ka kite i etehi o ngā mana nui o te ao pāpāho iwi taketake.
Ko etahi, pea ko Kyle McNaughton,
Taika,
Ella Maia, Tail Feathers,
Lisa Jackson,
Zoe Hopkins,
Ngā tangata mai Hawaii,
Alika,
Te whenua o Sāmi.
Aina.
E nui aki ngā tangata.
Ka whai wāhi hoki ngā ringa toi rapa noa te motu ki tēnei kaupapa. Hei whaka iri i o rātou paki waitara ki te pakitara.
Kia kite ai te ao o rātou pukenga, o rātou manawa nui. Māori wairua hoki ki roto i ngā mahi. Ko tete o ngā mea nui hoki kia kite kia rongo hoki te reo. O te ringa toi. Ona whakapapa, ona kōrero katoa.
E pōhiri ana Makarita Paku i te hapori kia pai atu ki tēnei kaupapa.
Hara mai ki tēnei kaupapa, ki te whakanui i a Matariki, ki te noho tahi, kai tahi. O te rā ki te whakanui i ngā tangata auaha i te moka o Aotearoa.
Ka tū te ahurea o Māoriland, hei te paunga o te marama o Hune. Regan Paranihi, te karere.